ciki in a je ki ka da ni rashin ki manufata komai ne me ke kauna ta jani kan boki ba
Somebody could have made